Mwiki kiganiro c'amakuru atari ku ivumbi umwene gihugu yagize icyo aterereye muri cya kiganiro batunganiriza iyo muduhaye ibyumviro byanyu aravuga ati ntimwitege justice mu Burundi akavuga ati umushinga amateka agatogwasa niyo shinga umugambwa akawita gitoboke ushutsinda sendede yavuze byinshi ariko kubera ko ntagomba kubarandira mu nkundire dukurikire ibivyumviro by'umwe yashimye kudu ibyumviro byo kugira ngo tobi basangize ni mwaheza namwe muzoshira ko commentaire zayo
hello mwese mukurikirana ino shene ya YouTube ya Daniel Mugisha Urugendo News Daniel fujiye gutanga icyumviro cy'iwanje kimwe cya bibiri ku byerekeye icyambere cyo ku byerekeye Uburundi bwacu urazi neza abari ku butegetsi ikigwanisho gikuru cyane rwose bakora ni ukugerageza kuzibya abantu iminwa no kugerageza kubaziba amatwi mu kugara amaradiyo canke ubundi buryo bwose bushobora kubaha inkuru z'ukuri z'ibiriko biraba canke z'ububi bwito n'ubwicanyi n'ubugome bukogwa na leta ya CNDD-FDD mwico gihe nagomba kubibutsa yuko Urugendo News bafise programme yuko bokora ubuhinga bwaho bashikira bose si bose bafise amateleviziyo si bose bafise ama YouTube muga hari ubuhinga bworoshe radio so mugisha arigeze gusaba intererano ngumengo sintwara numve ngene abantu bari ko barabivuga ko so tugerageze kubabishigikiye urugamba turimwo na turufashije n'uyu muntu nyene iyi shene tumurabe ngene tugira groupe canke turabe ngene tumushikira umwe wese ku ruhande rwiwe tukamushigikira kuko neza neza murazi yuko turegereje amatora ikintu gikorwa kizoge kigiye gukorwa ni iki nuko bazokugara amaradiyo nuko bazovuza ukuri ko gusohoka hamwe radio ziri mu gihugu nazo zihe wacu mu Burundi zizotinya kubera batinya ku gufungwa kwicwa kunyuruzwa kohorezwa igufa so muga dukoresheje ubuhinga ubu nubwo ijwi Urugendo News bagiye kutuzanira turashobora kubaha kubafata mu mugongo ubugira kabiri nagomba umukuri ujya wese aza kumviriza kandi ashobora gushikiriza inkuru n'umukebure ni nkebuzo kweri mu mukebure kizigenza gatogwasa mubwire yuko ntiyizere ubucamanza bwo ngaho iwacu mu Burundi ntiyizere justice ngaho mu Burundi iri mu minwe ya kagwi gatoyi k'abantu barica barapanga ibyapanga justice iri ngaho nk'ikoresho cabo vraiment c'est dommage vraiment C'est honte pour la justice du Burundi d'arriver au Kenya. Yani biramara maje kandi abita ngo bari muri justice muri nze secteur ya justice mu Burundi. Yaba le cour constitutionnel chanhi biki. Vraiment vous êtes malheureux et ça fait honte pour vous. So kukabanga ko kandi sino shobora kuba blama gose kubera yuko bari seleksione kuva muri bo nyene bakaba en place keke bakaba place sang ku ma poste kanaka nka mapivo yabo uricara ngaha tuzokurega tuzokurimotinga. You will do what we ask you to do. Uzokora ejo tumye wewe ukora. Donc barabashira haja hama bakata badetere bafata aka remote aga telecommand. So mwicho gerero ko beruko kandi ko kuringira mwese mabibona. Kwa sanhi zere ngo le course constitutionnel ngo zo hagarara mukuri ngo mugambwa zo subiza oya par contre yibuke yuko amategeko ariko aratogwa uno munsi mu nama shinga mateka haraho avuga ati hakagere imyaka agere imyaka ibiri witwa ko utari mu mugambwe iyo myaka ibiri ikarenga azaba adafise droit yo kwitoza ku giti cyiwe kandi amenye yuko naho yoba ari wenyine umu private afise abanywanyi basumba imigambwe yose yo mu Burundi ikoranye utiguki natwebwe abadede tureka kubivuga gusa turabona ukuri mwicho gihe ntituri bijuju turanuma ni umuntu areka kuvuga gusa kubera yuko uravuga nukuvuga sendede yadusize muri sisteme nkijya yabadandaza umuntu ze ya amadrogi hari sinema nigeze kubona y'abadandaza amadroga uri muri iyo group uvuze ngo uravuyemo bacha bagufyonda uvuze ngo uravuye bacha bagufyonda turi muri iyo system uvuze ngo uratanze ikibazo cyo gupinga ivyumviro ko baraduha mu manama ucuba sipsione batangura kuza barakuraba utavure nturicwa no kwicwa singa mwicho gihe tuca tugira iki cha tunoma irivuzwe oh komera irivuzwe oh ni njyo nyene nukuvuga yuko rero turi muri system nko kumengo turi mu kagwi kabadandaza kabadandaza ibyaru ya mutwe twebye imbonera kure n'abandi basendete bose kubeye kuri turi kure kuvuga kandi uvuze nyene ni ngorane muga rero twafise ubwenge ikigwanisho gikuru dufise ubuco kwikura ko akagahahazo kari entre ya twebwe muri groupe nabo hanze abasenere kana abandi bose na matora kandi la personne ari kugatwe ashobora guhagarara kandi izeyo na benshi kandi afise ijunda ni jambo ni agaton kwasa. So ni abo kirikurizera la justice y'u Burundi ndekanda kubwire yuko umeze nk'uwatakaye ni abo kirikurizera justice y'u Burundi vrema bari kora gutakaza na gakino n'estatange politike bari kora kugirira bivanye na mategeko yatowe selon la constitution y'u Burundi rero wewe ronde ya decision hakiri kare bandikire andikire iyo ku constitutionnel hakiri kare babwira ati mbese urubanza kwanje rugeze hehe fata decision namba basubiza umugambwe bagasubiza umugambwe namba ako ka kino bakinye kabo sawa meje usinizera sinizera cyane gose nta na gato nizera ya kontuze ya justice y'u Burundi sous le patronage ya CNDD-FDD ntabwo na gato ndayizera kubw'ibyo rero desida ningoga uhagarare hama utangure donke kwimenyekanisha abantu zo gutanga bazo gutangaza lo diaspora baza kutangaza mu Burundi baza kutangaza meme no nuko mukunyegeza tuzowikora muga habe ikintu abarundi bazi jeritema kugeza ubu nti bakeneye kumenya andi ukagumva kwikira abantu ngo izere ngo ku concessionaire nkuri birabura andi hoho nakubwira yuko
asaba umushinga amateka agatogwasa ko yobaregera sentare hakirikare nyaboneka akaja kwibutsa aho yatanzikira ikirego kubera ko mu bigaragara bariko baramutevya bariko baramutinza kugira ngo igihe kiyo kirisunika ku munota wa nyuma bazomwirike ubworo bw'ikirenge bino narabivuze gusa rivuga muri gahenuka kashime ku mwene gihugu nawe agize icyo bivuga akaravuga ati jewe no kuri amazi imisi ndibwa libwa no kuri jewe nabwo ndaha mu Burundi numva umenga nushikize icyumviro gatuma mpindura amajwi ati nkibure byibutse nyakuba wa mushinga amateka gatogwasa turabizi ko yagiye muri sentare n'abazi yuko atacu bazomutunganiriza kubera ko atabutungane buhari nta nubwo yiteze nawe turabizi ko abiyizi mugabo byibuze nagende kujya bikoze n'undi yibutse kugira ngo kwa mugani ngurufu ni mfane vila jana na kunda kulikiza mategeko ya komeja fuga ngo
jujari kwa tufuye muna ama enwe singomba kubifu ganeza ngo batamenya sinche menye kana chani kwa tufuye muna ama hanu ndawazi mgenzi unanone kahewe ibibi nuhuliku vila wa ya majabra kwa rafuga ura yemeru umufu yemeru Chafanone uri hagya turemera nyene muga twa natwe turi bijojo turabana iga turakoze inzara turayibona kubura iterambere mu gihugu turabibona yani kuvuga turi ko turi muri regime yaho tutabona imbere inyuma ntwahanabonye nta n'imbere tubona donc turi ko dutwagwa n'abantu kwanza imboregwa umuntu w'umukuru w'igihugu atabagurika mu kwi radio kuko bakubwiye ko umukuru w'igihugu naho ushavuye gute cyangwa gute haruhe ukuntu ushobora kunyegeza ama emotion yawe mugarango après donc vraiment anyway tumaze twagwa n'abantu nkabo tumaze twagwa mu bihugu bitagira ukitagira vision na vision naho yobi hari itagira ntuze ata ama resource ashobora kugira go supportinga iyo vision murabona yuko atabatuko turaja abantu barafa inyuruzwa eka nibindi kubura igitoro ama societe y'igihugu kugara byinshi gose ntashobora kugafata umwanya wo kugira kuko ukuri kose nta n'umwe atakuzi icyo ni kimwe kabiri nagomba kubibutsa ubwo gato nagomba kubibutsa narigeze kumva ikiganiro ahanyine kuri Urugendo News bavuga yuko hariho igifyoti caganiriwe n'umuntu kivuga ati turiko turakora abantu bariko barafungurwa ibiki ibyo byose birashoboka kubera ni je politique kandi mu byitege yuko bagiye bazokufungura abantu berekane yuko bariko barakora kuko sibo ni sendede ni je sendede so ibafashe berekane ati abantu bariko barafungurwa kandi mazofungurwa ndekanda bakubwire abazofungurwa hazofungurwa inyankamugayo imwe y'ukuri naho nyine barenze kuyegzija iti uremeye yuko utayoboka agatongwasa yemere hama inyuma yabo cumi y'uwo umwe bace babohora abandi cenda ibisuma bafashe bagiye kwiba bagize iki babibwira bati tugomba tugufungure mwuge nuvuga uti nari umusene ndafunguruwe rero bandekuye iyo niyo je bagiye gukora ibyo mu byitege hazofungurwa nk'umwe w'ukuri hama 99% ibintu by'ibisumasuma cyane ibindi z'inkozi z'ikibi gufata ku ngufu ibiki mugaba abegize bati mutegereza kwa muvuga mu ibarabara duti twarafunguruwe kubera iki kandi mu cyumba kwirikira banaka abo bacuruka bacurugwa banye bacurugwa curugwa nyene ukiya kijuju cintuze chama so iminor anyway le konhabo bakacaha umugambwe so ibyo omubyitege nimwo cumujana na gongongo bari kora ni je politike igiye gukogwa kandi byo mubyitege nibindi onvereza iyo nyene ibyo cyo tinyene bizokoroherwa mu gukora bazovyoroheriza mu gukora washaka babana bahe na finance mabakore kubera bazi neza yuko atanguvu na ntoyi bafise kuko bagize nguvu sende defende ntigomba abantu bafise nguvu par contre agatangwasa afise umugambwe cyangwa atari mu mugambwe azo afise nguvu gusumba sende defende yose bahagaze mukuri bakavati tutange umwidegenzo kila muntu hamagara abantu biwawe kila muntu niwitoze wiyamamaze mukuri atavyo ku raba ni gitsura ti uzogenda gushikirana kandi ndagufyonda kandi gushirana aka le type agatungwasa il est plus fort que le parti CNDD-FDD je vous rassure bien and barabizi abadede c'est pourquoi habayeho kumunyanyasa kubigira ibyo byose mubona byo jebe bamukoreye byose kubera kumutinya so mwico gihe ntibari kumworohereza kubera bazi yuko basumba ingufu me abo bazi ko baryaze totondogo nkuko abayetre bari hano barevire bavuga ngo totondogo kubera ko bazi yuko bajya totondogo nta ngorane bagenda byate hajya nta ngorane agatorwasa adafise umugango agahagarara ukwiwe nk'uwigenga il est plus fort que le sein de DFDD agatorwasa naho yova mu yofata undi mugambwe wose kavuga ati wewe turahagarara nk'umu kandida wacu je vous assure uwo munsi nyene uwo mugambwe uzoba mutoya ati hagarara nk'umukandida wacu uzoba le parti le plus fort encore so nta ni mwitege cyane gose justice canke ikintu cyiza kizova muri ko constitutionnaire murakoze
bashimiye rero turabakengurukiye inshuti zacu mwakurikiye ikiganiro cy'umwe mu badukurikira yashimye ko ibyumviro byiwe twabishikiriza mwe mudukurikira ngaha nawe nimba wumva ufite icyo uvuga nukuri urahawe ikaze niyo mpamvu arashyizeho uwo murongo kugira ngo umwenegihugu wese afite icyo ashikiriza yikore mu gahugu nta mpamvu yuko umuntu apfanisha avu nk'ishuri ntavuge usanga abantu benshi bari mu guturika kubera ibyumviro kubera ko babuze babiserurira no turabafasha mugasubira ibyumviro mu rufasoni nk'uko mwumvise uyu abikoze nabo katwandikira kuri WhatsApp yacu please 358 46 58 38 34 teranya amajana 358 56 58 31 amajana 314 uwa wandikiye Daniel Mugisha ku Rugendo News nije ndayisoma mugahinjira kuyitaba Mais ça dit quoi?